padhiye. To wakulre uru jo Kenyanam. Nge uru nugeni ni me Kenya ka oluoro wa. Luor mag iluoro wago, iluoro wa nikech riwruok marwa. Riwruok e teko.
Wacho ni kobiro kaka jatelo mar piny, to wan kaka jotelo moyier, nyaka miwa notice mondo wabedi. Mar ariyo, wabro kobiro kaka sani awinjo nobro duogo, wantie. Wabro rwako dongruok. To mpaka mar siasa, ananya wang'ayo karomo go gi ng'ama chielo. Nikech wan jatendwa mar siasa en Raila molo ng'awa.
Odinga. Sa lugha ni hivi. Tuendele.
Karibuni sana wageni wetu waheshimiwa. Ilikuwa tumefika wakati ambapo
our governors who are here today, Governor Mutembei, Governor Siaya, His Excellency the former Vice President,
Abbot Atega, Dr. William Oyeke, Okuta Odoyo, Kajenya Uchieng, Robert Okambo, Odemba Uko, Rafael Ongondo, Chuanyao Soti and his teacher, the late Okika Man.
Acknowledge them, only then we move on to the speakers in MP's room. And Dr. Gogo, you had asked.
Thank you so much to the clergy, our vice president, all the dignitaries.
Wakadaya local, my colleagues are still on the way. There was Carol who had arrived.